Nti sɛ wohwɛ me a mwakɔ aba ɛba me channel yi so. Nti ɛnkyɛɛ pii na mekyerɛ article bi fa blood group and marriage ho. Na deɛdeɛ ne sɛ me one of the comment no, abrante bi bisae sɛ ɔyɛ blood group B positive, ana ɔba ɔpɛ sɛ ɔware no nso no ɛyɛ blood group B positive, nti ɔmbɛtumi aware anaa? Na mbo sɛ ɔmware a ɛdɛn ne bisi. Nti ɛnɛ mede saa demonstration yi ba abɛkyerɛ wo sɛnea ɛtie. Na sɛ mpo ebia wo nso woyɛ saa, woyɛ ɔbɛma no ayɛ blood group B positive, na wopɛ sɛ ɔware ɔba ɔno sɛ blood group B positive a mahunie kɔ, anaasɛ wo nso woyɛ ɔba na sɛ woyɛ blood group B positive, na ɔbɛma bi a woyɛ blood group B positive nso pɛ sɛ ɔware a nso ahu sɛnea ɛkɔ. Nti menim sɛ onipa wɔ bisa saa asɛm sɛ video yi biduru ne nkyɛn na ɔno nso ɛna bi ahwɛ. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ sɛ ebia wini ɛnɛ ne dɛ di kan a wohwɛ me video anaa woaba m'adesua nso a, mɛpɛ sɛ wobɛsubscribe to me YouTube channel no. Ɛno nso wobɛkɔ YouTube na wabɔ ahyɛ search button nom Seth Darko Agyemang na wasubscribe. Wo subscribe a deɛ ɛteɛ ne sɛ abrɛne abrɛne a mɛyɛ nkyerɛkyerɛ bi sei no wo nso wobɛnya bi ahwɛ na watie na aboa ma a watumi atu mpɔn. Deɛ ɛtɔ so bio, mesan wɔ Facebook nso, nti deɛ ɛteɛ ne sɛ ɛdin a ɛwɔ hɔ no yɛ Seth Darko Agyemang. Ne hia sɛ wobɛ like na wafono sɛde bɛyɛ a me post biara a nso wobɛnya bi na wahwɛ. Nti yɛnhyɛ ase mfoni a ho a hɔ yi, mede ba bɛkyerɛ wo ade na mɛpɛ sɛ mɛkyerɛ mu to the barest minimum, mɛkyerɛ mu akɔ ama ayɛ deep na wate ase yie. Ɔnsa na yɛbɛnya blood group no, nneɛma bi wɔ hɔ a ɛma yɛnya saa blood group no. Na menka ne sɛ ansa na yɛbɛka so bi yɛ blood group B, blood group O, blood group A, blood group E bi no, nneɛma bi a ɛwɔ onipa no mu ana ɛma ɛba saa. Nti deɛ ɛdi kan, wobɛhu sɛ madraw circle bi a matwerɛ mu RBC, nti wɔgyina hɔ ma red blood cells, red blood cells. Saa red blood cells wei yɛ ade bi a ɛwɔ yɛ mu a ɛboa ma mframa yɛ home no, oxygen ɛwɔ mu no, ɛkyekye no na akyekye ama nipadua akɔ a ne nyinaa bi. Nti sɛ ɛma w'adwene bi, ɛma w'akoma bi, ɛma wo nan bi, nti saa red blood cells wei na ɛdi saa adwuma no. Ɛno na nkyɛn no, ɔwɔ red blood cells ne so no, wohu sɛ mede nneɛma bi asosɔ so. Ɛno yɛfrɛ no antigen. Yɛka sɛ antigen a, antigen yɛ foreign substance. Nti ɛyɛ ade bi a anka ɛnsɛ sɛ ɛwɔ nipadua no mu, nanso ɛwɔ nipadua no mu. Nti Nyankopɔn bɔ nipadua ne sɛ, sɛ biribiara a ɛnsɛ sɛ ɛwɔ nipadua no ɛwura nipadua no mu a, yɛwɔ mmoa bi a ɛwɔ yɛn mu a ɛko tia saa nneɛma no, ɛyɛ frɛ wɔn antibodies. Nti sɛ wɔyɛ bɛrima na wɔyɛ blood group B positive a, wowɔ antigen B. Nti saa antigen yi ɛwɔ red blood cells ne so no, ɛna ɛkyerɛ the type of blood group a woyɛ. Nti obi ɔyɛ blood group A ɛwɔ antigen A, nti wobɛhu sɛ AAA ɛwɔ red blood cells ne ho. Obi ɔyɛ blood group AB ɛwɔ both AB antigen, nti ɔwɔ antigen a ɛyɛ A ɛna ɔwɔ antigen a ɛyɛ B ɛwɔ ne red blood cells ne so. Obi a ɔyɛ A ɛwɔ antigen A, nti antigen ɛna ɛkyerɛ the type of blood group a wowɔ. Nti wohwɛ saa bɛrima yi a ɔyɛ blood group B, nti ɔwɔ antigen B. Ɔba yi nso wɔ blood group B, ɔwɔ antigen B. Aberɛ biara a wobɛhu antigen B ɛwɔ red blood cells so no, ɛyɛ sɛ ɛmaakye with an opposite antibody. Maka sɛ antibody no yɛ asɛ soldiers a ɛwɔ nipadua no mu a ɛhwehwɛ nneɛma a ɛnsɛ sɛ ɛwɔ nipadua mu na ɛko tia wɔ. Nti sɛ wobɛgye adi a, sɛ antigen wei ɛyɛ foreign substance deɛ a, sɛ antibody bi ɛhu saa antigen wei a, ɛbɛhyɛ asɛ sɛ ɛko atia no. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ, Nyankopɔn ayɛ ne nsa kyerɛ sɛ, nti wohwɛ saa bɛrima yi a ɔwɔ antigen B ɛne sɛ ama ne blood group ayɛ B no a, ɔbɛwɔ A antibodies. Ne nyinaa ne sɛ, Nyankopɔn ayɛ ne nsa kyerɛ sɛ, sɛ obi wɔ antigen B a, ɛyɛ sɛ ɔnya opposite antibodies, sɛde ɛbɛyɛ a saa antibodies wei no ɛnhu antigen no as foreign substance. Nti sɛ ɛmfa ne sɛ nka antigen no yɛ antigen A a, anka saa antibodies wei bɛtumi ako atia saa antigens no na asɛe wɔ. Nti ɛba saa deɛ, ɔhaw bere nipadua no. Nti Nyankopɔn nyansɛm no, ɔbɔɔ no sɛ, sɛ obi wɔ antigen A a, ɛsɛ ɔwɔ antibodies B. Sɛ obi wɔ antigen B a, ɛsɛ ɔwɔ antibodies A, nti in opposite direction. Nti sɛ wote saa deɛ wei ase a, ne bɛma ahu sɛ, oh, sɛ meware sɛ onipa wei a, yɛ blood group no ɛyɛ compatible. Anaasɛ meware sɛ onipa wei a, yɛ blood group no, oh, sɛ meyare wobɛtumi adonati mogya ma me, anaasɛ ɔno nso yare a mɛtumi ama ne mogya. Nti neɛ ɛteɛ ne sɛ, sɛ wohwɛ saa bɛrima wei a, or antigen B, and I'm on a blood group 9B. Or by so or antigen B, man a blood group 9B. In the entry, say Ubu antigen B, the antibodies be EE. The antibodies near suggest a kutia and more and I name be interested in any pedian. In the antibodies 9A, said the bear intimidating antigens in as foreign substance. To be about the DNA, unusable antibodies EE. In the sano, sa antibodies we know so antigen B no as foreign substance. In the onom e di agro fe awa how biara emma. Nanso, near tian se oye be mawi B positive na kwari oba B positive. Because obe man wo antigen B. Na oba no antibodies A nintino. Still na no oba no antibodies no antigen as foreign substance. They will see themselves as very friendly as omo yan fofo omo nko en se omo nti we tre se oba no e betimi ama obema ni moja bra ehia ona obema no so betima ma oba ni moja bra ehia. There is a simple concept nti se ba se blood donation obia betima ma no moja nti there is a perfect match. This way oba na se we blood will be positive na ye bema na ye blood will be positive na person wari obia anu so no no blood group nearby. It's possible. It's a perfect match because as assemble and as simple a do bra on here moja. Who bet my donate? I'm a man. That's a simple concept and person what you say. Into this, a man with blood group B positive and a woman with blood group B positive are compatible. So each one can donate blood for the other. It's as simple as that.